another one.
Alomaro.
Wadambiri wacho na nga, milala lala mabot kwa hiko ya agoni.
Eh, mina chieng?
Pimna ora.
Ama to koro, makoro piyo chopinguta maonge koro.
Ero confirm nandibindi nendi bayo, nendibayo wako ga chieng.
Eh, Valentine atera chieng, eh makoro hono matumre kuro, emera wacho nkoro awa ngisi. Mondo mio adhi amor dhako nikech ang'en kawuono chieng Valentino e chieng ma kata kigin tinende mrao iwonde ni ere atumo mago miwinjo ayudo siling 1,300 cash money achon koro magi adhi morogo dhako ma adhi mnaga chieng kuma ji budhe ji mang'eny
to wadambira meruma ruma wach ni mae an wawuoye adie
ama wanga
iwonwon
Maro gino wango ya
mga iwa kilokri ya mami ya kiwa
okunu inini sama uoti bende
ridwa gana chuli pesa manyari moro godako kusi kaero ga ujinga nikichana kita Valentino gano kutira kikimoro na
wako wawa nisi mina chiengi ini dao na ganari
ara uwa wana
wako nukoro kipa kumakoro
kura ngo
waitress ilunga jogi nari joma kilo ga chiemi yotende
yunga gigani kwela
waitment waiting eh sama koro nyiri ma waiting go biru Upenjo nu what can you serve? Matiende udwa chama ngono. Iwinjoga?
Aha.
Chieng nyedha nyedha nyet. To siemo gimoro mando neno ka.
Iluongo na chieng mina mama chieng dwaro to kia nyinge.
Nyari nus. Ano kaluor nisi. Na pandi nyaka tichadi. A chieng nus. Na mimi sita wawa knus. Ukabi kendo lori yona dako.
Kendi ya full wane.
A chieng siemo na gikiji. Toko sasi ya mtaacho, ah, kikapingra kwa dhako madhako.
Eh, mana diye.
Tok, gimon siya mwono, kwa kelne?
Oh, kelne kuwa ni gumudo kinju, oh, kelne ango.
Kwa cocktail, tongana ukelo gino tawacho mapele
cocktail.
Mokongo, mia, amia ching. Eh, cocktail, kuse kelne cocktail, tapenjo ngano numa, what is this cocktail? Ta chieng nye dhra nye dhato wachi lela maro, kanya kajiwinjo. Kuroku mawango ya, nu cocktail, ni enu. Nu yu gweno matuon nu the tail of the cock won
kokotino tena ngo aninge ni kata di
to don kokotino cock nu yu ko soda ma cock ko rasing wa nene nyuolo eh
anyuolo tikende
menu ni achien pasa ega pasa gimone to dwaro gima ngato chamo to dwaro ban ninda chu altala chieg token weta kum kora cham nye do mato ku weta to strong ba chiengo lwar pin koro yako chaketni
ketni kamoni
Raymona ritango. Kuro jogo rido
nan.
Young friend, how can you come with the wife? Tingen orwako marinda moro.
Orwako red carpet chiemb jotel.
Marinda magi yoko suna marakwar ka achiege taka ngiso ni yawa. Rangi e marinda moro ni kauno chieng gik makwar. Upenya no di wuor. Ni achitisani nyane na narate kanisera tidenda kaka akwar anyako mayo. Angise no kukwar mar de. We need the red color. Dogi
nemit kisero makiki wachieda. In dogi nemita.
Kakubit. Koro mina chieng atemo.
Umetemo raisi udambira.
Tira chieng atemo kanga madhano ba tira nyaki Valentino. Uonge cho tumohono. Anangiso jogo nu. This is my main order. Ma unwun madagoy o. Kata thale kata tumenadi. Unyalo goya na thale. Tokadoki yodala tago mteglut. Asara kwa nani? Apana.
Asara kwa Sara na Sakare.
Hey.
Valentine tindu loko manani.
Bonge.
Tinde ni mnakargo omoni.
Koro kataki wacho. Ni pingri kakoda. In Cleopas no terie kati Valentino.
Choke mihini.
Wachanka nyo. Cleopas chuo uji.
Watumo gik maneno. Ne.
As slow as slow.
Slow di kose slow.
Valentine mkalu moru neka gweno winja uwe.
Ayo gudako setami koro idondi gudako
banganga kedu mana kakunga kana chaka akau dhako batero kumateri bufaletan totumo na huu
amana ungi siniteri
namo wacha tigu pesa na manga abaro yeni gunda batieku ahusa rombo mama naikuwa
jakuwa
jawinjo kawak podochi ya kidala na moro koda dhako karamoro majabu choke